Rest in peace, Daniel Wambua Musioka. Tutakukumbuka daima.
Lala
kama siamini hii ni picha ama ni kweli nimekata. Natamani iwe ndoto niamke nikuone. Nakumbuka tukisoma wote, mengi tumefanya tukiwa wote. Umeenda mapema, umeniacha mapema, sina la kusema.
Georgie, atakumiss. Mary, atakumiss. Caroline, atakumiss. Irene, atakumiss. Georgie, atakumiss. Mary, atakumiss.